Yes, mbaya mbaya moya moya mwabonye yonje. Ungeze ngozi. Moya mbili. Ani moya moya ni nyama nyama. Nababwiye uko je uzonyigana. Igihugu cyose nababwiye uko nzokigendamo. Cyose. Uno mujiwa ndake. Ni gute none. Meze fresh garast. Ah. Neno kura washishi. Washishi. Ubagwa. Iboro bita umuntu uzenya wingwe urayizi. Inzoga yitwa umuwingwe. Cyangwa umugorigori.
Umugorigori kwa matete.
Urahaye?
Umugorigori.
Eh.
Amuna.
Amuna. None ucomiki none.
Akaganje.
Ko nyene.
Na fake.
Ni fake no kwego cyomegane.
Kira ku chapotori.
Sa?
Kiri ku ari gwa.
Kiri.
Bawo deni na kiri ku.
Baya banyangozi biwanye.
Wewe na bala kwitwa nani?
Eh. Jeva ni tapi face.
No man, go to the police.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, got three of them coming in the land. We're gonna show you
something. Hey, I want to. I want to have a
dad that will
go. What? Ramaze go show gasundo. Oh yeah, pana kwa vira. Gasundo, pana kwa vira.
Gasundo.
Gasundo.
Gasundo. What am I moving?
Ava. Bahejeje guhabwa umutahe bari babaye nk'ine ubuzima bwa moya mbiri bwa buzima bwa moya moya musa mu bwa mbaya mbaya gabu ubu
bana
nani babagwa bagonzwe umutahe wa imizigo eh tomati tumore
zobra bashore
sawa mwiza reka rafasha abandi bagore amwita bela urabona aturi ningozi hari abantu bari babaye ubuzima nyene bwa mbaya mbaya mugabo bafise bashobora gukoresha ujya mutahe mutoya bakabaho urabona nkujya mugi ari inyuma mengo turasanda ke
sha mugya hari wazaye gatere mengo fasha warafashijwe
eh
umuntu mu buzima aho tugera aba baradufashije rero asangwa hari umuntu
I got a good mood. Akajambo kamwe rero kuri aba bagabo rero bafite imijyango bahora baze batanga bibiri bitatu bine bigira bagahama kandi bose umutahe w'ibintu bizina borashira muhira basuye babwiye iki baze bazaraparika musuma moya mbiri muzoze muramusorera itomate niki ndabeshe
banakungurira umubiri muzoze murangurira itomate nini
safi sana ni moya moya ni mbaya mbaya
none ufate nk'umwene kugushorera nk'ano gushorera
barakurenze igihugu
eh imbaye tungane
igikamwe none banabona buzima natwe mufashije abandi
igihumbi kamwe
kamwe kugira uramuka
kwiramukundane sivyo Brown was number by and winning by Nyama Nyama. Nyama 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 Nyama
Nyama
Nyama
Nyama
Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama
Nyama
Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Nyama Umviriza Namahera make atunguka kandi n'amafaranga amesha dahomba Nibi mushe mufata nka mvuga viti mwambwe umusi mukuru mu bigiye cyangwa mu bigire mu bihombe Mucha mwishubira gusunduka Eh nawe ni fresh
Ejo bana bampa
Asa ndi kwa mutsi bumwe
Amwe se mu muramura muratanga nyene baga Umviriza ni njenzo garuka vuba ndagaruka nje kubashorera Eh nyama sigihumbi none
Jenzo garuka nje kwigurira imizigo y'igihumbi imizigo ya mweshere byataye.
Yes, mbaya mbaya moya moya mwabonye yonje. Ungeze ngozi moya mbili. Ani moya moya ni nyama nyama. Nababwiye uko je uzonyigana igihugu cyose nababwiye uko nzokigendamo cyose kitoto moya hama nagiri kuna kime kizima muzika kunyitega gusome gusandingozi ni muri moya moya ni mbaya mbaya ni nyama nyama je ndi Simbizi wa Semavumba sawa ngozi meze neza mengo rakanguzi wo mureshya Ono muji wanje. Ono muji wanje take ni gute none. Meze fresh garast. Ah. Neno kura washishi. Washishi.
Washishi kanuzaji.
Washishi.
Kanzi.
Take barubi.
Barubi. Baba ndoyi.
Eh?
Aja kwagwa.
Ubwagwa. Ibora bita umuntu zinya wingwe urayizi. Nzoga yitwa umuwingwe. Chango mugorigori.
Mugorigori. Kama matetema.
Urahai?
Mugorigori.
Eh.
Amuna.
Amuna. Nane ucho miki nane u?
Paka ganji.
Kwa nyeni?
Na fake.
Ni fake. Nane kwa ucho miki ganji?
Kila kucha potolichi.
Sa? Umusani nane? Umusani weme nangani?
Chiriku wale kwa wale.
Kiriku?
Kwa ujwe nina kiriku.
Kwa yaba nyengozi miwa anji?
Wewe wala kutwa nani?
Eh. Jewa ni tapi face.
No man, go to the police.
Yeah, yeah, yeah.
Kati ngiye mukamenge nirambiye ngakora ishapo shapo
kubata. Abonya. Abonya badada bingozi.
Foto ruwo. Ngwano. Ngwa tata njo.
Yawa gatatu ramaze.
Ngwa tata ngwano.
Nenga uramaze, uramaze gushuga sundura. Oya, pana kwa bira, muzika sundura pana kwa bira.
Yo no mugore basinze. Yo sama
kuvuta. Ingoro nenda kuvuta. A turi ni he kwata hazi.
Apani ngozi.
Ngozi?
Gusundura.
Ugati gusundura.
Umara gusundura.
Gusundura.
Gusundura. Fate mama vipi.
Beza mbaya mbaya nyama nyama batanze mama ya mbere kwa ucyibo tena babwiye uti muntu ona aba bayejeje gwabwa umutahe bari ba eh unyine ubuzima bwa moya mbere bwa ubuzima bwa moya moya musamo bwa mbaya mbaya gabu ona nani baba kwa bagonzwe mutahe wa makumizigo eh mtomati tumore
zobra bashore
sawa eh baba kriya bamwe bahora babasuma moya mbiri chamu basha basuma itomati lenga naye bakaja mejya eh yapana ngo kugira ngo
abahora badusuma ati ba
eh
amakarama
na urumba abahora basuma bagenda bagiye kugura moya moya bure baza baragura itomati wewe nurimo cyanda kugirisha ari umukobwa mwiza ariko arafasha abandi bagore bamwita bella arafise n'indirimbo shasha ari abandi basane zamubera akarero murabire nk'uyu urabona turi n'ingozi hari abantu bari babaye ubuzima nyene bwa mbaya mbaya mugabo bafise bashobora gukoresha ujya mutahe mutoya bakabaho Awana nkujya muji arinyo. Mengo turasa ndake. Ari mam dog. Bya no ni gut.
Sawa.
Uno no mutima wuko ura.
Sha.
Muga
harwaze gatere mengo fasha warafashijwe.
Eh.
Umuntu mu buzima aho tugera aba baradufashije. Rero asangwa hari umuntu yo kwikura gahuzo kwera juste pour 500 francs.
Aga
je nawe fata n'ibisanzwe.
Agakura impuzu
kubera mahera amajana atanu kubera iki tutomuha amahirwe amahirwe yo kumera nk'abandi
okay urumva rero none kubera iki wiyumviriye aba
saho nyene natabwi ngozi ngiye ndi gitega ngende karusi ndazunguruka antuka nzomaza nzomaturu ndamaguru ntanduruka igihe cyo simanitse mu cyo fashisha abandi nzogikora
nzogikora ure nuwafashijwe tanti wiyumva gute
cyo kwenda mushimi imani mu heza cyane ndarinde mu ndagira ngo abakangu
bacha ba gukubita kandi abona amaso yuko ari mbaya mbaya nyene byari bya byari byagenze gute ne ngaho
baka ni mu kumunzi n'umugabo ngo ndamusubiza muhera
aya ya 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 kupize nyene mu yambere yari yakujwinze nyene ara gukuriye none ubuzosubira gutanga none kandi urunze umutahe nawe urutanga
oya cyane arabihebye
warashaje ya ya urero umva barabitanga mu yambere yandi nyene zimwe za zimwe za dufa zifasha imisore ari n'umugabo ro yaje agiye gusundura cyaca kwimwe umusubitse urero urabona uranuza umutahe akajambo kamwe rero kuri aba bagabo rero bafite imiryango bahora baza batanga bibiri bitatu bine bigira bagahama kandi bose umutahe w'ibintu bizina ubona shira muhira basuye ubabwiye iki babwire bazi bafite imiryango bazi gushore
baze baranze utu tomati n'uturengarenga
sa
ndahebye mu barabara ntibadusuye kutabarajorera
wari uparika hehe
ntaramparika hajya mu kigarama hanyine
mu kigarama none bana bagugurira ngahe
bibiri bitatu
none bibiri bibiri ngaho uteretse ni tomati zingahe batahe
tomati zingahe nyinshi
sa umviriza avuze ati ako boza araparika musuma moya mbiri muzoze muramusorera itomati niki ndabeshe
banagungurira umubiri muzoze murangurira itomati nini
safi sana ni moya moya ni mbaya mbaya
wowe ugaranye uwo mu
Ndonde imeza cyo wa? None. None make nanga.
Amaki.
Moya mbiye ngo nkenego. None gushorera nka no gushorera.
Barakurenza igihugu.
Eh, imibaye. Tungaye. Igihumbi kamwe.
Kamwe kugira uramuka. Namushati baguca nawe nimukomora abana katari.
Era heri ndakwerekirira. Kugira mukundane. Sivyo? Murabona ubuzima mubaye mu nimbaya mbaye ni nyama nyama. Nyama nyama nawe nanga ha nyama nyama.
Nyama nyama.
Eh.
Wenu wakwemera ko wakwanda.
Sawe rero.
Wacupa.
Uyo cupa yego. Kugira muve mu buzima bwa mbaya mbaye nyama nyama rero. Sivyo? Urabona ko arose umutahe. Nuko arose umutahe.
Hamatwe
na rindira mucamufashanya kugira yunguke
kuko
nyumvikire bimeze nta mafaranga make atunguka umviriza umviriza nta mahera make atunguka kandi nta mafaranga mesha dahomba nkibi mucamufata nka mugavuga vite ntwa mbwi musi mukuru mu bigiye cyangwa mu bigire mu bihombe mucamwishubira gusunduka
baraguhakaniye nivyo ukunda nyine
musanga aho ko bari kugubatiranya
boja
boja
zwe ni mubana nga hanone Sare. Now any fresh.
Ejo bana bampa.
Amwe se muratanga nyene baga. Mbiriza, nje nzogaruka. Vuba ndagaruka nje kubashore. Eh nyama sigihumbi none. Jenzo garuka nje kwigurira imizigo y'igihumbi imizigo ya mweshere byataye eh midbar ngaho urasungu